fe otugamba nti abami bo bakirizibwa okutukebera muka katonotono bana kebera kugere oba kutwala kati ponze ng'omukyala ntegeera ntya nti omwami ekisumuluzo kikuba